Shrenge, this is kati bakutshela ba uzodlala. Bakutshele nini lo wabatshela nini ekhaya? Ebathini ke mabeso ubatshele ndaba bawona sizodlala ngomqhubeko.
Oh, sitshelwe izolo ayiqembe lizodlala kule kulempela sande sakuyona. Ngabafonela ekhaya, abajabula kakhulu ekhaya. Njoba ngishilo ukuthi lokhu kusho likhulu emndenini wami, angicansi ngizoba umuntu oqala emndenini wami ukuthi ngibe ibhokobhoko. So kusho likhulu and yithuba elibalulekile kakhulu leli emndenini wami.
Bekunjani batshele uba hhayi sengitshile manje ningatsheli bantu? Bekunjanibangafilisa umyalezo?
Ya, angithembi ukuthi bangilalelile isikhathi ngibatshela lo, kodwa bebejabule kakhulu. Yabona ngicathi uma uze wakhala ngesikhathi ezwe. So bekusho likhulu kuyena. Ngebhadi-ke ubaba kaseke emhlabeni, kodwa naye ngiyazi ukuthi lapha khona njengamanje uyasiqhenya.
Awusibi igama likababa wakho nendlela uyihambile suzofika la uqala khona, uphuma kwakho uzadlala kahle kakhulu i-DHS, uzofika la ukhoyo manje.
Also igama likababa wami uSimon Buthelezi owashona ngo-2008. Ngifunde mina e-DHS eDurban High School la engarepresenta khona iKwaZulu Natal kwi-Craven Week. Emva kwalokho ngathola ithuba ukuthi ngidlale i-SA Schools. Emva kwe-SA Schools ngajoyina iqembu lama-Sharks la engasayina khona i-contract. Ngathola nanethuba ukuthi ngidlalele ama-Junior Springboks ngonyaka wami wokuqala elokhuzeni esikoleni. Ngonyaka wami wesibili ngathola nanethuba elikhulu ukuthi ngibe umholi wama-Junior Springboks. Nalokho kwasho likhulu emndenini wami. Kwakuyisikhathi esihle kakhulu leso, kulesi sikhathi sami sokudlala. Ngaqhubeka ngadlala kuma-Sharks njengoba sengithole ithuba lokuthi ngidlalele amabhokobhoko. Amabhokobhoko i-team esithanda kakhulu ekhaya. Ngiyakhumbula uma wayehlezi ewabuka wonke amagame e-World Cup, usebazi bonke abadlali, wayemthanda kakhulu uPollard, ethi uPollard akageji. So angicathi kuyena kuzoba nje i-weekend enhle kakhulu, abazobe bekhona emdlalweni, kuza wonke umndeni wami. So kuzobe isikhathi esihle nje sokuthi nami ngikwazi ukuthi ngibamele njengomndeni wakwaButhelezi.
Awuthi ngibuze kena. Awushoke mfethu, ungathini kulushazamele ulukubhekile ukuthi isikhathi sakho sokuqala ukuthi uyithole nawe udlala kule nqwebe namhlanje, kule mpela veki. Ungathini kuleli lusha elingathi nalo liyayidinga le opportunity ukuthi baze bakhone ukuthi bangababoni nje kodwa mabona kude badlale nabo abosiya kanjalo. Ungathini kule lisha lala e-Free State?
Ya, ngingathi akulentsha la e-Free State kubalulekile ukuthi usebenze kanzima. Wazi ukuthi yonke into oyifisa ngenhliziyo yakho, wonke amaphupho nawo ayafezeka mawusebenza ngokuzikhandla. Ngifuna yonke intsha aya la e-Free State uma bezokwazi ukuze egemini beze ukuze bezothola i-experience ukuthi njani ukubukela amabhokobhoko uma ukhona ngaphakathi enkundleni. Ngifuna bonke bephuphe ukuthi bazi futhi ukuthi kuyenzeka ukuthi ngelinye ilanga ugcine usufikile na wadlala amabhokobhoko uma usebenza ngokuzikhandla. Futhi ungayeki ukuphupha noma yini oyifuna enhlizweni yakho. Uvuke njalo ekuseni, awusebenze kanzima, kungenzeka.
Umbuzo wami ngizokubhekisa kuwena. Uzowenza i-date yakho ngomgqibelo and into esiyizile ukuthi ama-tickets sewa-sold out. Ngifuna ukuthi sikhulume ngemizwa yakho manje ukuthi uzizwa njani, and also from ama-players lawa amanye abusiya kholisi, maybe khuluma nawe in terms of ukuprepara. How is it standing outside?
Bonke abadlali esikwadini sebengisize kakhulu, kakhulukazi uSiya Kolisi, uKwaha Smith nano Marco van Staden. Sebe bahlalile phansi nami bangichazela yonke into engifuna ukuyazi. So la ngikhona njengamanje sewukuthi sengizoletha nami igame yami, ngilethe umfutho wami nami njengoba ngizobe ngidlala ngomgqibelo. Kungijabulisile kakhulu futhi ukuze i-stadium sizobe sigcwele. Ngiyajabulela kakhulu ukudlala phambi kwe-stadium esigcwele kakhulu. Ngiyathanda ukuthi ngijabulise abantu ngendlela engidlala ngayo, and ngiyazi futhi leli qembu esinalo sonke siyakujabulela lokho, and futhi siyazi ukuthi igame ebalulekile kakhulu leli la ezweni lethu. Akakhulukazi thina nje amabhokobhoko ngoba simele iNingizimu Afrika.
Thank you. Thank you very much, guys. Thank you.